ɛkwan a ɛyɛ paa ubetumi afa so awe wɔ so no ɛwɔ wakwan ɛne sɛ ubetwitwa ne mu nketenkete mɛmmɔ nyankopɔn soboɔ sɛ wɔabɔ ɔsebɔ ne mmom da no ase sɛ wɔama ne ntaban onipa a nyansa hyɛ ne ma no ɛwɔ n'akomam ɛnyɛ n'ano ɛyɛ sɛ wobɛyɛ hiani wɔ nkwadaberɛm sene sɛ wobɛnyina bɛyɛ hiani mpo gyata korɔ a ɔyɛ ɔhene wɔ kwayɛ mu no ɔbɔ ne ho bɛn firi nwansena ho nyaabotere wɔ wiase yi mu hunu sɛ ɔmo ɔmotan ɛdɔɔso paa ɛse na ɔmo ɔmodɔ wo obi bɛtumi awɔ nan mmienu deɛ nanso ɔno nkyerɛ sɛ wobɛtumi afo dua mmienu abom ɛdua a wɔforo na wosi yɛnya wo na kɔ sorosoroi asase ɛtwɛn wo sahantan ahyɛ wo ma a ɛneɛ wonya nyansa biara sɛ woafom a serɛ sɛ wɔmfa wo bɔne nkyɛ wo na sɛ obi afom a fa kyɛ ɔhene nyansani ne nnua ne asomdwue mpontatea bɛtumi apira wɔ so no anoma ɔma ne ho kwan ma yɛkye no no obɛhunu kwan a ɔbɛfa so adwane ɛmfa ho ne sɛdeɛ nsuo tɔ guu so ɛnya ade akwadu bɛfifiri wo tiri so wosɛe wɔ bi so ban a wosɛe w'ankasa wo deɛ wontumi nka nkyerɛ akwada a ɛkɔm de ne sɛ ɛnora na woma n'aduane sɛ woresi dan na sɛ dadoa no bi bu a wogyaa dan no si anaasɛ wosesa dadoa no ɛmfa wo ne sɛdeɛ wiase bɛsesa ɛnya ade ɔkra bɛto kosua mɛnware wɔ baa ne nanso kyen wo da
Wisdom speaks.